Shalom shalom akurakuri kira kina kigani rokanguka zina janje ni Chris Ndikumana uno musi turi ku musi wa gatano uno musi numvise shaka kuganira namwe ivyerekeye ukuzuka kwabavuye ndashaka ndababwire ko umuntu wese yizera ko ibindi ababwira muri kanguka biri muri bibiliya ari ijambo ry'Imana rero nashaka nimba uvyizera ko ijambo ry'Imana ni wizere ko ijo ijambo ry'Imana rivuga yuko abantu bose babaye kuri nosi bapfuye bazozuka kuko Yesu yarazutse kandi na abantu bandi bamwizera bazozuka muri we ariko nubwo utaba wizera Yesu Kristo upfuye uzozuka hari ukuzuka kuko ari abatabyemera ndashaka ndabwire ko ari atabyemera ariko twebwe twizera ijambo ry'Imana ritubwira ko hari ukuzuka kw'abapfuye mu Bikorinto ba mbere cica 15 umurongo 16 avuga ngo nimba bapfuye batazozuka na Kristo rero ntiyazutse njye bisigura umurongo 17 havuga ngo nimba Kristo atazutse ukwizera rero naco kumaze kukwizera turacare mu vya ariko turazi ko yazutse kugira duharigwe ivyaha vyacu nimba twizera ko Yesu yazutse twebwe tumwizera twararonze guharigwa kwera kwihana biciye mu kuzuka kwa Yesu Kristo umurongo 18 havuga ngo hamwe byoba ari uko abapfuye batazozuka rero n'abapfiriye muri Kristo baragiye ubutakigaruka ngo sont perdus ni ukuvuga ngo ntazogaruka no kugaruka ariko icyo mwomenya nuko Yesu yarazutse n'abantu bapfuye muri Kristo bazozuka n'abapfuye mu vyaha bazozuka gucibwa urubanza uno munsi cyagwagara kwinjitwa kuzuka murongo 19 uvuga ngo nimba ibyizigiro byacu muri Kristo biri hano kuri iyi si gusa uvuga yuko turi abantu bagowe kuruta abandi bose kuko nacyo byawe maze kwizera kuzoba hano kuri ino si gusa bikarangirira ngaha gusa ariko murongo 32 umanuke gatoya murongo 32 verse 32 igice cya kabiri cyo murongo ngo nimba bapfuye batazozuka rero katuje tunywe kuko ejo tuzopfa hani ijambo ry'Imana yuko rivuga ngo nta kamaro ko kwifata kandi n'ubundi atakuzuka kuriho mara numva abantu bavuga ngo umuntu abaho rimwe gusa siko muramaze kuvyumva ngo on vikin fois ngo umuntu abaho rimwe gusa nagira ndabamenyeshe mwese ariko muranyumviriza yuko umuntu atabaho rimwe gusa buno buzima si ubwonyene hariho ubundi buzima inyuma y'ubwo kwisi rero nubaho rimwe gusa oya uweza ngo ukura abaho rimwe gusa ariko hari ubundi buzima buzoza inyuma y'urupfu rero ni nje gituma namara basaba yuko umuntu yitegurira ubuzima buzokurikira inyuma y'ubwo kwisi kuko niwapfa ukijijwe ugapfa wizeye urahiriwe kuko uzozuka ubana na Kristo ibihe bidashira uzozuka uronka ubwingo budashira nuvuga yuko upfiriye muri Kristo Yesu yavuze ngo ntupfuye aho gukomeza kubaho gena muri paradizo hanyuma inzamba niyavuga uzozuka hamwe na Kristo ariko upfuye utazi Kristo upfiye mu vyaha vyawe uzozuka ucigurubanza kandi upfiriye mu vyaha ugenda gehenomu ahantu habi cyane atanumwe ndahifuriza nimba uvuga ngo amarushwa ngaha ku isi hari ibibazo byinshi ibi n'ibito cyane uravye ubuzima bwo muri gehenomu ntanumwe nifurije kuja gehenomu ndakwifurije kwihana ijambo ry'Imana rikora gusaba kwihana kugira uve mu buzima bw'ivyaha wemere ico Yesu yakoze Yesu Kristo ku musaraba yari yitanze atanga ubuzima bwiwe atanga amaraso yiwe kugira ayo maraso agucungure hamwe wanse gukizwa ukanga kwihana nuvuga yuko amaraso ya Yesu urayanse kandi uyanse upfira mu vyaha vyawe ivyo wakoze vyose byose bizoza kukurega imbere y'intebe y'urubanza bantu nuko muranyumviriza hari umunsi w'urubanza nimba waravutse ukabubaho hari umunsi w'urubanza abantu baba ko barumvizana n'amajambo bakanka kwihana nagenda babwire ko hamwe wopfira muri ivyo vyaha utihanye umunsi w'urubanza ano majambo uzosura kuyumva atacu gihindura kano nakajyo keza ko kwihana ko gutegura ubugingo bwawe ukihana abantu bari mu vyaha abantu bari mu busambanyi abantu babana batasezeranye atamariyaje bagize abagabo bagbara n'abagabo abantu bari mu nzoga abantu bari mu kaburegwe nashaka muve muri iyo vyaha abantu bari mu shari ari mu nzangano muve muri ubwo buzima mwihane mwakire Yesu Kristo umwami n'ubukiza umuntu yifuza kwakira Yesu ashobora guhamagara umukozi w'Imana ku 25 332 487 plus 257 73 24 87. Abari muri Canada cyangwa muri Amerika mushobora guhamagara 63 462 93 52 613 462 93 52. utugeze mu cica kabiri ni kuvuga umwanya w'inyigisho nkuko nawe ko ndabibwire ejo ugoba buneshwa no kwizera nta wundi muti w'ugoba atari ukwizera nje gituma rero tukwiye gutabara ku bwoba n'ikigwanisho satana akoresha satani arashobora kuguteza ubwoba n'ibintu bidakwiye kugutera ubwoba kuko iyo umuntu abaza kugira ubwoba ari manipulable aroroshe gukoresha iyo umuntu abaza kugutinya ushobora kumukoresha icyo ushatse kubera yagutinye iyo umuntu abaza kugira ubwoba ntashira no kugira inkomezi zo kugwana tuzobona n'inkuru ya Goliati murayize muri Bibiliya Goliati n'ingabo zo muri Israeli tuzobibona Goliati bamutinya batananagwana nawe barumva inkuru ziwe gusa nkene muvuga abantu bakajugumira bagahunga abantu benshi bihumbi n'ibihumbi bagatinya umuntu umwe gusa kubera ivyo bumvise amajambo wumva inkuru wumva ivyo satana gushaka mu byumviro vyawe amatwi yawe yumva amatwi yawe arumva ibintu bishobora gutera ubwoba urashobora kumva inkuru amakuru yo muri television amakuru yo muri radio arashobora gutuma ugira ubwoba gusa kubyo wumva hari nabantu bahunga ibihugu atakintu kibaye kuri ivyo wumvise gusa ugatekera n'umuryango wawe ugahunga kubera amakuru wumvise washaka kenje ugasanga na makuru ya rumeur ibihuha abantu bagahunga kubera ubwoba hari abantu bahunga kubera ama prophecy ubuhanuzi bwavuze ibintu abantu bagacha bata ingo zabo bagata ibihugu byabo kubera ubuhanuzi gusa atakime babonye kubera ivyo wumvise kuko ijambo ry'Imana ravuga ngo ukwizera kuzanwa n'ivyo twumva sivyo ukwizera kuzanwa n'ivyo tuvwa la foi vient de ce qu'on entend ariko n'ubwoba burashobora kuva kuvyo twumva ivyo twumva birashobora gutuma twizera cyane bigatuma tugira ubwoba bivana na source cyangwa isoko y'amakuru uronse nico gituma tukwiye kumenya amakuru dutora twitaho duhagaciro ayariyo kuko uronse amakuru mabi nayo aratuma ugira ubwoba rero ngaha ya nkuru y'ejo nako nababwira ya Yesu muri Mariko 4 Mark 4 Yesu yayamaze kuba ijambo bakwiye guhagarara ko ariko ntibagitayeho babonye ibibazo bari bagiye ivyo Yesu yababwiye njye nkuru rero yo muri Mariko 4 niyamfashije gutahura yuko ubwoba buneshwa no kwizera kuko twarasomye murongo wa 40 Mark 4 verse 40 Mariko 4 40 yuko Yesu kiyoze yababajije amaze gukankamira umuyaga ugaceceka yabajije ibibazo bibiri ariko bisa ibibazo byo twa bibiri birasa icambere yavuze ngo kwere iki mwagize ubwoba icakabiri ngo kwere iki mutafise ukwizera kuko yagira ukwizera ntabwo bari kugira munyumve navuze yuko ubwoba urashaka kubugira nta mwana w'Imana yovuga ngo nta nari mwagira ubwoba ufise umutima uragira ubwoba ariko yigize ubwoba uremeshwe n'ijambo ry'Imana ukwizera kugarukana ibyizigiro cyangwa ibyiringiro aho satani yashize umwijima w'ubwoba iyi nkuru ya muri Mariko 4 yaramfashije cyane ariko ariyo yindi nkuru nyene nshaka gusangira mu inyigisho nyene y'ubwoba ariko iyi nkuru yanyigishije ko ukwizera kurashobora gutuma ukora n'ibintu utoshoye gukora ariko ubwoba bugatuma byose bipfa kubera ubwoba reka turaye inkuru yo muri Matayo cya 14 Matthieu chapitre 14 mwenshi muranze kuyumva ni inkuru yaho Yesu agende ku mazi n'ahandi bayitubwira ko Yesu agende ku mazi nta yindi nkuru twumvise Yesu agende ku mazi ni Yesu agende ku mazi ariko igitangaza suko Yesu agende ku mazi Yesu agende ku mazi turaje kuva yuko bisanzwe ko Yesu agende ku mazi ko Yesu yarase ubushobozi yari umwana w'Imana ariko igitangaje nuko Petero nawe nyene yagendeye ku mazi abifashijwe n'ukwizera ijambo ryavuye mu kanwa ka Yesu ariko igihe Petero yagize ubwoba yaciye yibira kandi yari yagendeye ku mazi ibi rero nibyo bitwigisha yuko hari ibibazo dushobora kugira iyo twizeye tugashobora kubinesha tugashobora gukora ibyo tutoshoboye gukora tugashobora gushika aho tutoshoboye gushika kubera ukwizera ariko iyo tugize ubwoba ibyo twari twashoboye byose bishobora guca bipfa kubera ubwoba iyi nkuru rero murashobora kuyisoma muri Matayo 14 nashaka gusoma ku murongo wa 24 abigishwa bari mu bwato itandukaniro ryo muri Matayo 14 no muri Mariko 4 nuko muri Matayo 14 arabigishwa gusa bari mu bwato Yesu ntibari kumwe ariko Mariko 4 bari mu bwato na Yesu yarimo sinzi ko muva yuko bitandukanye hariho kuba uri kumwe na Yesu ho biraremesha gose kuvuga kuti ntacyo kazuma Yesu uri kumwe ariko ngaha Yesu ntibari kumwe Yesu yari yamaze kugenda bo bakiri mu bwato hama bari mu bwato bazamubona Yesu aje ariko aragendera ku mazi baragira ubwoba bazi ko ari gisizimwe ko ari phantom hanyuma Yesu arababwira ati nimusuye kugira ubwoba ati ni jewe nashaka musome mu murongo 44 baratubwira yuko ubwato bwari hagati mu ruzi hanyuma naho nyene haza imifunda kwa kundi kwa mbere nyene imifunda amavague kuko umuyaga waza uhushanye n'inzira bari ko barajamo no vuga yuko bashobora kwibira ku munsi wa mbere zondanya ino nyigisho ndabereka ngene bavyifashemo ejo n'umunsi wo gusengera abagwaye mugire weekend nziza tuzokomeza kwa mbere ndio bishatse.